iyo duhuje imboni mitandemba bikanye buti mana nkirukanye ragusenga uyu mutima gufitiye imyenda baby ndakupenda nikishi bakubwira ariko n'uyu byemera such an angel from above yeah baby can't you tell